ne oketo chunye motegno ni neno ni dongruok mag gweng' machalo kaka somo, kwe to gi mamoko odhi kare nikech ne ong'eyo wuoyo gi ji. Thoth jotelo mag gweng' ne thoro tiyo kode e lando weche mag kelo kanyakla mag ji e yore dongruok. Ne en japur kendo nohero pur ahinya nikech nong'eyo ni weche mag pur ema kelo chiemo.
Nyasaye nowacho ni Musa ni mondo onyis Harun niya, ka igwedho jo Israel to magi weche manyaka ikonyrigo. Nyasaye mondo ogwedhu kendo ritu.
Nyasaye mondo ogwedhu kendo ritu. Nyasaye mondo ogwedhu kendo ritu. Nyasaye mondo ogwedhu kendo ritu.
Jogo duto ma ng'ado pi.
Magado.
Magado pi gi lwetgi.
Jogo duto ma koro gado pi gi lwetgi.
Jogo duto magado pi gi lewgi kaka guok.
Kingado kigado pi gi lewgi kaka guok.
Ne 300.
Joma gado pi gi lwetgi, ne gin 100.
To ji mamoko duto.
Mokulre kamodi.
Manego chongi piny kamodo. Bang' mano Ruoth Nyasaye nowacho ne Gideon niya, abiro resogi e lwet ji 300 go magado pi. Kendo abiro chiwo Midian e lwetu.
Make sure ni lando kad 40. Kata joma chweto bar gi oseore 10 gi wiye ka pok ichweto. Momo chiki ni ka en bura molo ng'ano, ichwadi olando 20.
Bebe go chiko.
Mere yudo wich kuot marach e nyimu.
Beda beda piny. Kech ka chweto kadho kare, makoro chwadi mok nyal chungo to in ema yudo wich kuom Nyasaye. Ingeni Nyasaye mabiro chwadi oko an. Nyasaye mabiro chwadi olando 30. Tok kadh 40 dipok itho. Ine ina ni koko chwadi 10 te miringe malich kade yuri emu. Pok ochopo kata 20. Kakoro nochop 30 mahao 40. Ni jony machal na kao thuolo mar gonu erokamano. Koro waweruno ni chieng' chier mar ng'ato ka ng'ato. Ni chier mar ng'ato ka ng'ato. En monyalo mochuny ng'ato e kotete gima mare wan gilo. Ewanamor gi lala, wanamor adier. Ewanamor gi lala, wanamor ingan. Ka Nyasaye omochuny. Ogwedho chunyi. Erokamano, Nyasaye mondo ogwedhi.
This world is not my home, I'm just a passing through. My treasures are laid up somewhere beyond the blue. The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel feel at home in this world anymore. Oh Lord, you know I have no friend like you. If heaven's not my home, then Lord, what will I do? The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel at home in this world anymore. I have a loving mother just over in glory land, and I don't expect to stop until I...
I sincerely take this opportunity to thank my church members from Nairobi, church members from the area, for overwhelmingly participating in this. It is our sincere gratitude that they will do it to someone else. We loved our mom and sister. We have done our best, and we still plan to do more than what we have done. I wish my mom well till we meet again. Fare thee well, Mama Nyoji.
Nicodemus Ochieng Odongo, the last born of Wilkista Biro Odongo.
I can say that this is a great day for me to honor my late mom in terms of remembrance. Exactly 8 months after she passed on and was buried here, on 1st of April 2017. And today we have unveiled the cross on her grave, which was presided over by the Archbishop of the Nomia Church, which is a great honor because it is the same bishop who buried her. So that's what I can say about her, and we hope that we will join her wherever she's gone one day. And this mausoleum will always be a remembrance of the work that she did in this world. We are happy for her, and we believe we also have done our best to give her the send-off and the remembrance that deserves what she also did to us in this world. She was a wonderful person. Thank you.
And Reverend Moses Umulanya, Marno Mielu Sabato, Goyeru Kamana Ninyasaye Maduwemu, Manomi Omama Bilkista, Mwabedugo, Chayanga Maratego, Kanisa Waka, Ndo Katakanyo Chautho, Chowayo Kibanga Maduwemu, Bumute. Nyithinde ko Nyasaye mondo medi. Medi ndalo. Wan bende kama Nyasaye otere ne modu. Gole. Gi entire nomiel u sabato. Gi jono mia mang'eny. Gi joma no wa Nairobi. Joma kamora mora. Odu kune gero kamano. Tich matek ma gitiyo.
Mama wirongi mana kaokibiro mundi wira mama wironge mana.